There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare.
Let's burn a roof, and then we'll do it again. let's do it, 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 let's do it,
wamemeza abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka ngwe bantwana kanisaleleli ngani
umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle nazo
zonke
mayewangelwa izazi zifele mpumalanga
Baba wami
Baba
Baba wami
Peshula ku Simemeze ngazwilinye Sithi Izalo Inkosi yamakhosi
Mama Mama wami
Mama
Mama wami
Sithwa basakho Funulu pelele Sishona pimbolinye Sithi Izalo Inkosi yamakhosi
Qinisele umprofeti
Yindle nazo
Zankanyezi
Masilandele Khona sizophumelela
Qinisele umprofeti
Yindle kunazo zonke
mama
Masilandele Kona sizophumela
yesilwe
mama
yesilwe yena
ngeke unaso
sonke mama
asilandeleni kona sizophumela
yesilwe
mama yesilwe
ngumsila ngempela
bu ngeke unaso sonke mama asilandeleni kona sizophumela
sasi
sasi Ni kong ba o na ni ni tan de na sa I tan de na